show of it. I wanna do some poetry slam for you. This one is called a rat, it's a poetry slam. You're gonna hear it next year. Melodas, it's called L-O-V-E. Listen to this. Utwa. Lerato ke balune ha o le tuba le felile le tshwana le ngwana le dula le lalela bile mohlomo ke makelwane kgaitsedi ya gabile le tshwana le letsatsi hoseng ha le tshabile le hide and seek ke fifi black mampatile e ka sebe noa kore mekoti ipatile le tshwana le jwala kore le dula le rtauwe ha e ne le bolo lona ne le rauwe batho ke ba ithuti rato ke mosuwe ha le heme ha le ubi ha le nwe ha le tsu le bogwe ba mamoru bi botelele ba shushu rato ke ne take maka ke furniture ka traka kwena tlalo le tsa rona ba tuke mata na this is your hard voice holla.